Wengenza wethu ngibingelele le nginamukele kuzonke indawo la kuzofinya khona le video igama lami ngumsizi aka inkosi wathi noma uqala ngale channel qinisekise ucinzele usubscribe thola zonke izinto engiyipostayo kuyona ke le channel lomculo uTNS ukhala ngobuthakathi emndeneni wakhe insizwe sencane endimeni eyaziwa ke ngo TNS igama lalo ngempela ngokwazimulo ngema edabuka ke eThekwini khala ngabathakathi emndenini uTNS useveze ukuthi useze wabaleka noma ke wabalekela umndeni wakhe osuphenduka abathakathi uthe ke kusukela samncane bamfuna phansi ugogo wakhe waze wahamba noma ke waze wambalekisa kuzofika isikhathi sokuthi edlule ke emhlabeni uthe ke kwesinye isikhathi uzizwa ke ehamba efile ngenxa ke ye depression edalwe ke ngumndeni wakhe kusukela ke samncane esakhula umunye kweilungu lomndeni wakhe ukomente ke epostini waveza ukuthi ke ubuhlungu lokho kusho ukuthi yenese ngoba ke konke lokho akukhulumayo akukho wena ke ubalekela ekhaya la noma ubalekela ekhaya akho umuntu ke ufuna bulala ukufa kokufica nalami ukhona uma wakhe lo okhulumayo engifuna ukukutshela khona ukuthi mina ke uzolikhumbula leli ekhaya olubalekelayo noma ke olubalekelayo anginawo amaningi uthena sube sephendula ke leyo nkulumo ke kulelo lungu noma ke kulela lungu lomndeni wathi ke udliwa yini umthakathi wena ebuza kumbuzo uye kumthakathi wokuqala lo ochasha ke ngomfowethu omncane nengane yakho ke nenhliziyo embi kusho ke uTNS nobabili ke ngelinye ilanga niyochaza ukuthi ungani ningenza kabi nobabili niyosha nihamba one day nichulu zamakhosi uqobo kusho ke uTNS wathi ke yazi ke lo okhuluma la uyingozi ke modern laba noma ke abangishaya ngezipuki bangithumelela ke ngemithi eminyama abangiphendulela ke amathuna bengiyele emathuneni uyingozi ke ngenhliziyo wena awuwedwa ngangenithanda ke nobabili nengane yakho ngeke ngichaze okuningi kodwa ugogo nisoze nakwazi ukumphendula zinja zindaba ke lezi ezishiwo uTNS ey'nkundleni zokuxhumana ekhuluma ngobuthakathi yathe ke ubalekela umndeni wakhe ngenxa yabo ke ubuthakathi ofisa ukuthi ngizovula khona umbono wakho ukuthi ngicabangani ke ngalolu daba hlangana lapha kwi-comment section.